It is the Lord that is saying this to you, my dear.
I will favor you, you shall be called blessed.
Ọbọnye nwanyị na-ekwu okwu ndị asị.
Ngagozi gị mee ka gị dị ukwu.
Gị bụrụkwa ngọzi, ọ bụkwa onye na-agọzi gị ka m ga-agọzi. Gị bụrụkwa ngọzi, ọ bụkwa onye na-agọzi gị ka m ga-agọzi.
Gị bụrụkwa ngọzi,
ị ga-abụ
kwa ngọzi,
ọ bụkwa onye,
ọ bụkwa onye na-agọzi gị ka m ga-agọzi.
Ị ga-abụ onye ngọzi n'otu otu n'abalị,
kwa ngọzi
mgbe niile,
ọ bụkwa onye na-agọzi gị ka m ga-agọzi.